Obra kwantu a mede bre wo se ne tie okumase FM 104.1 aya opani bia ohona waware na titimrem no se kaso obi ye bema waso aware a na wo obi a onsa ehia nkrante obi a wutimedo na enya kwotena office ni ade o ni adwuma concert party and radio si dabi ye do kwa hafo hofo ikutwa asase ama no wado oni oba no ayekoko na oba o yiri di wachi mo beto nam ne nkyene sekan afuom tare ta woto ebuo na so oba no ni ehu so wo bema mu enye ne na owura no na ne nsa eye ne ya waso aware e na no ofa kwaje asase wa hafo no di owura no yeso wo ko na mpanifu asem bi obeka bi ana ewo mu o na tetere so ye beware ya ye ko fiem ebusa efie no asem ansana akọ se efie ofo ma ye dwamanfo a ye ma nware sa yarefo so ofie ho a ye ma nware ebi akronfo e ofie ho ye ma nware sa na ehwe ne ene na mafo de onama na hia no ape utimi ko papa ho da mi nipa ni o utimi bo nipa ye mfa ne sa ye ne te hu no aware ja ye bebrebe nyina ye kwantim fifire twa anko wa be hen ha na brantie ko hu wo ba bi na oba no kra no ho fe oba so no na na ma me se kwasi oba we die me ma ma no wo so na na me ware no obi ani mo ba no o ye fa ne fie ko busa ni ade nyina esi fie o e ma adwaman se wo yi fie ofo ma afri wa pra ko ne wo ansa na ba ponchi abijan ye ho anu mu die atranhwi abrantie se oba ya na me ware no wo e kristo ni okwa asore wo ba ye eh and obey us, Raman, every day you own a chase breed. Nana knew what she was so sad. Power. Eh, Obia can brandy as one jassy. Hey, a banty no nearly, I know my dear man. And Oban Papa Cas, a banty, I wouldn't call when your car was a moo when your dear dear would be beffy. Psy, Mamma Bois.